Turashoboye
niganiro cyo kuvuga guntera ya Gitega aho duhakanya abanegirwa mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ari kubarangura birata ndetse byo tuma nabandi bakurikirwa.
Bakunze ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara ya Gitega, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye. Kibayagira bimwe mu bikorwa byiza biriko birakogwa mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo guteza imbere iyo ntara n'umugwa mukuru wa politike muri rusange. Eric Joshua nije turi kumwe kuri mikro, ndongeye kubaha ikaze. Mu kiganiro turashoboye cyo kuri uyu munsi, urubuga rw'intara ya Gitega rwagendeye umwe mu badandaza bakora mu gisagara cya Gitega, nawe si uwundi ni Eric Batazira Taye, ariko aragerageza gufasha abakora umwuga wo kubarira bita kutire mu rurimi rw'Igifaransa mu kubazanira ibikoresho bigezweho harimo amamashini atamenyerewe hagati mu gihugu. Imashini benshi bari bashashaye za Bordero, Mauze na Corneli, Eric Tayeri yamaze kuzishikana ahavuga ko muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ariko aratanga amabonisi ku baguzi kuko uguze imashini amuhana n'ibikoresho bitari bike nk'inyuzo kubarira, amavuta y'amamashini n'utundi dukoresho, ivyo bikaba amabonisi ariko ariyongera ku bariko baragura muri kino gihe. Baguzi mashini Eric Taye aca nabapimira bakagenda bamenye ko zikomeye nako kakabara karusho kadasanzwe. Kwa Eric Tayere niho kandi mushobora gusanga ibitambara by'amabara yose kuba bikeneye, aho twovuga nk'amakorale agomba gusonesha impuzu zisa eka nabandi batandukanye. Kwa Eric Tayeri ntihari bijanye no kubarira gusa kuko abakeneye kugura imvutano nziza z'ubwoko bwose niho zibarizwa. Mutangure rero kugana intara nziza ya Gitega cyane cyane abakora umwuga wo kubarira kuko Eric Tayeri yiyemeje kubazanira imashini z'ubwoko bwose ndetse n'ibikoresho byose bijanye n'uwo mwuga. Ukabukora uwo mwuga rero twizere ko wumvise aho gusumira bitagoranye kuko akabeye muri no minsi karasose. Tubibutse ko Eric Tayeri akorera iruhande y'isoko nkuru ya Gitega hepfo y'ibiro vya Limited kuka etaje kari kwibarabara ry'ikaburimbo rija mwishatanya. Ukeneye kumwakura naho uhamagara kuri izi nimero zikurikira. Mwakoze kudukurikirana, cyamusangiza abandi ibyo byiza byo mu ntara ya Gitega. Ari kumwe nanje Eric Joshua mu kiganiro turashoboye cuno munsi. Mubandanye mugira ibihe byiza, murakoze.
Turashoboye.
Juti wagenzi, mwareko muteka matuki gandiru tuwashoboye, aneo kilangiriye. Tuwa kengulikie, ukuru mudaengesha nya, ukuru kila makura chakurunga gwinera Gitega. Kinuwa gire udushikikiza, aka like, comment, share, ekandete na subscribe. Murakoze.